Esahlakaleni sakamuva imindeni engamashumi amabili nantathu e-Alexandra enyakatholi egoli isalete engwane
bakha kabusha izindlu zabo abaningi la balahlekelwe impela le ntombazanyana nomndeni wayo basale edengwane
sesangazi ukuthi uze yangane esikoleni impahla zami zesikola zikho nezokugqoka ekhaya angazi
Kulimale umuntu oyedwa kulo mlilo kusolakala ukuthi uqalwe ikhebula kagesi ontshontshiwe
ukuthi kudala kusisa kunezidumbu kule ndawo evukani isikwata kamba sasa isidumbu zayo singapi
kule nyaka nje kuphela icishe belishumi emlilo eqhubeka emjondolo esibikiwe ezweni lonkana kule mpela sonto nje kushona abantu abathathe emlilweni emhlanu eyahlukene egoli nasekapa
yonke nje into enedangathi nomlilo phakathi phamba ngaba umuntu ayishiye indlu okanye ahambe ulala kufuneke zicinywe ezo zinto ezo
eGauteng izindawo lapho imlilo yintsakavukela umchilo wesidwaba zibhekwe ngeso lokhozi
we emphasizing more on the being proactive you know going out there to the this areas to try and educate them in terms of basic firefighting so that they can be ready
njoba ngena ubusika manje kulelo uthi nemlilo yasemjondolo futhi nayo yande abezosiza oluphuthumayo sebenxusa emphakathi ukuthi iqikelele ezokuphepha ngaso sonke isikhathi ukuze igweme isigameko esinjengalezi ngumanqoba omkhulu wezindaba ze-SABC e-Alexandra